ndabahaye mwirwe mwese nchuti banywanyi bacu mwebwe mukomeje kubana natwe mu biganiro n'amakuru tubatunganiriza ngaha kuri Yakure TV. Yakure TV ni mbonesha kure imwe rudende ibashitsa ko amakuru yizewe, amakuru atosoye, amakuru aba yatohojwe n'itsinda ry'abamenyesha makuru b'inzobere mu karere k'ibiyaga binini, maze tukayabashikiriza mu buryo bwihuse. Turi ku igenekerezo rya 19 ukwezi kwa 10 umwaka w'ibihumbi 2024. Umuriro ugiye kwaka mu mujyi wa Goma. Igisirikare cya Kongo cyamaze gutumiza abacanshuro barenga 10,000 bo guhangana na M23 mu mujyi wa Goma. Ndasubiramwo. Igisirikare cya Kongo cyamaze gutumiza abacanshuro barenga 10,000 bo guhangana n'inyeshyamba za M23 zamaze kwigarurira umujyi wa Goma. Amakuru atugeraho aravuga yuko igisirikare cya Kongo cyamaze gutanga komande y'abacanshuro barenga 10,000. Aba ni abacanshuro bo mu mutwe wa Wagineri mu gihugu cy'Uburusiya, ndetse n'abandi bo muri Blackwater muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Amakuru atugeraho avuga yuko ubutegetsi bwa Kongo ngo bwamaze kubona neza ko abarwanyi ba M23 bafite imbaraga kandi bazi kurwana mu buryo bukomeye. Ubutegetsi bwa Kisekedi rero ngo bwatumije abacanshuro karahabutaka bagomba guhangana na zino nyeshyamba mu mujyi wa Goma. Abasirikare ba Kongo ngo nta bunararibonye bafite mu ntambara zibera mu mujyi. Abacanshuro ba Blackwater ndetse na Wagineri ngo nibo bagomba guhangana mu buryo bukomeye na bano barwanyi ba Generali Makenga. Amakuru atugeraho avuye mu gisirikare cya Kongo avuga yuko abacanshuro barenga 3,000 bamaze kugera muri Repubulika iharanira demokarasi ya Kongo. Aba bacanshuro ngo barimo gutegurwa kugira ngo bajye ku rubuga rw'imirwano mu mujyi wa Goma batangire guhangana na zino nyeshyamba za M23. Ubutegetsi bwa Kongo buravuga yuko bugomba gutangiza intambara ikomeye cyane yo kwirukana abarwanyi ba M23 mu mujyi wa Goma. Abarwanyi ba M23 bamaze iminsi igera kuri 4 bigaruriye umujyi wa Goma ndetse n'ikibuga cy'indege cya Goma. Umuvugizi wa gisirikare wa FARDC General Sylvain Ekenge ku munsi w'ejo yavuze yuko igisirikare cya Kongo kirimo gutegura ibitero simusiga bigamije kwirukana aba barwanyi ba General Makenga mu mujyi wa Goma. Bano barwanyi ba M23 nabo bakomeje kuryamira amajanja mu mujyi wa Goma. Bano barwanyi bafite ibitwaro bikomeye. Abarwanyi ba M23 baravuga yuko batazava mu mujyi wa Goma mu gihe cyose ubutegetsi bwa Kongo butaremera kuganira nabo. Ubutegetsi bwa Kongo bwararakiye buratsemba bwavuze yuko butazaganira na M23. Ubutegetsi bwa Kongo burimo gutegura intambara ikomeye cyane kuri bano barwanyi mu mujyi wa Goma. Amakuru atugeraho aravuga yuko ubutegetsi bwa Kongo bwamaze gutumiza abacanshuro karahabutaka bagomba kuza guhangana na zino nyeshyamba. Abacanshuro bo mu mutwe wa Wagineri mu gihugu cy'Uburusiya ngo barimo kwitegura kugera mu buseruko bwa Kongo, ndetse ntabwo ari abangaba bo muri Wagineri gusa, bazazana n'abandi bacanshuro bo muri Blackwater muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Aba ni abacanshuro kabutindi bazwiho kurasa igihumeka cyose ndetse barwanya intambara zikomeye irya n'ino ku isi. Abacanshuro ba Blackwater barwanye muri Sudani, barwanye muri za Iraq, bazwiho gukora ibyaha byinshi by'intambara, ndetse abangaba nibo ubutegetsi bwa Kisekedi bugiye kuzana mu mujyi wa Goma kugira ngo bahangane na bano barwanyi ba Generali Makenga. Amakuru atugeraho yemeza neza ko Minisiteri y'Ingabo muri Kongo yamaze gutanga komande ya bano bacanshuro. Abagera ku 3,000 bamaze kugera muri Kongo, hategerejwe abandi barenga 7,000. Abangaba rero ngo nibo bazahangana na M23 mu mujyi wa Goma. Abarwanyi ba M23 ngo bazahangana bikomeye, ndetse M23 nayo ikavuga yuko rwose yiteguye urugamba kandi ko idashobora kurambika intwaro hasi. Ubutegetsi bwa Kisekedi buvuga ko buzakora ibishoboka byose bugatsinda urugamba barimo guhanganamo na zino nyeshyamba. Ubutegetsi bwa Kongo bwabanje kwitabaza SADC ndetse na MONUSCO ariko ntacyo byigeze bitanga. Abarwanyi ba M23 biganuriye umujyi wa Goma, abasirikare ba SADC barebera ndetse na ba MONUSCO. Kugeza ubu ngubu hari icyuka cyakwega nkwege hagati ya MONUSCO ndetse n'ubutegetsi bwa Kinshasa. Abasirikare ba Kongo bashinja MONUSCO ko yaba ari umugambanyi ndetse ko ngo MONUSCO ntacyo yakoze kugira ngo ibuze abarwanyi ba M23 kwigarurira uyu mujyi wa Goma. Igisirikare cya FARDC kivuga yuko kizakora urugamba rukomeye rwo kwirukana M23 muri uyu mujyi wa Goma bamaze kwigarurira. Abarwanyi ba General Makenga nabo biragaragara yuko baryamiye amajanja kandi biteguye urugamba rukomeye. Bano barwanyi bafite intwaro zikomeye mu mujyi wa Goma. Aba barwanyi bafite indege z'intambara kandi bafite ibifaru by'intambara. Bano barwanyi mu kanya kashize bamaze kugaba igitero gikomeye ku kibuga cy'indege cya Kavumu, maze bangiza indege ndetse n'ibitwaro bikomeye bya FARDC byari biherereye ku kibuga cy'indege cya Kavumu. Ni imbaraga zikomeye bano barwanyi barimo kugaragaza, ndetse General Makenga akaba yaravuze yuko badashobora kurambika intwaro zabo hasi mu gihe ubutegetsi bwa Kisekadi butaremera ibiganiro, ndetse ngo bikaba ari ibiganiro imbona nkubone, bikaba ibiganiro bihagarariwe n'amakungu. Perezida Kisekedi yagerageje gukora ibishoboka byose kugira ngo yinginge Makenga ndetse na Bwana Koloneye Nanga, ndetse yakoresheje amamiliyoni menshi y'amadolari y'Amanyamerika kugira ngo ayahe bano bagabo babe bakwemera gusubiza abarwanyi babo inyuma bave mu mujyi wa Goma. General Makenga ndetse na Bwana Koloneye Nanga bamuteye utwatsi, bamubwiye yuko icyo bakeneye ari ibiganiro byeruye n'ubutegetsi bwa Kongo. Abarwanyi ba M23 bagabye igitero gikomeye cyane ku kibuga cy'indege cya Kavumu muri Kivu y'Amajyepfo. Ndasubiramwo. Abarwanyi ba M23 bagabye igitero gikomeye cyane ku kibuga cy'indege cya Kavumu muri Kivu y'Amajyepfo. Ku nshuro ya mbere abarwanyi ba M23 bakoresheje indege zabo z'intambara mu kugaba igitero gikomeye cyane ku birindiro bya FARDC. Amakuru arimo kutugeraho aravuga yuko ku mugoroba wirigane kerezo ku isaha y'isaha 12 za Goma, indege z'intambara z'abarwanyi ba M23 zahagurutse mu mujyi wa Goma zigiye kugaba ibitero bikomeye cyane ikavumu. Amakuru atugeraho aravuga ko iki gitero cy'indege z'abarwanyi ba M23 cyangije ibitwaro bikomeye cyane bya FARDC byari biherereye ku kibuga cy'indege cya Kavumu. Amakuru atugeraho kandi aravuga yuko abasirikare 12 ba FARDC baguye muri kino gitero cyagabwe ku kibuga cy'indege. Ntabwo rero byari bimenyerewe yuko abarwanyi ba M23 bakoresha indege z'intambara mu kugaba ibitero kuri FARDC. Amakuru yizewe arimo kutugeraho avuye muri Kivu y'Amajyepfo aravuga yuko abarwanyi ba M23 bagabye igitero gikomeye cyane ku kibuga cy'indege cya Kavumu. Kugeza ubu ngubu amakuru amaze kumenyekana aremeza yuko indege ebyiri z'igisirikare cya Kongo zangijwe mu buryo bukomeye, imodoka z'intambara ndetse n'ibindi bikoresho bya gisirikare bya FARDC byari biherereye ku kibuga cy'indege cya Kavumu byangiritse mu buryo bukomeye. Hari amakuru avuga yuko aba barwanyi ba M23 bagabye ibitero ku kibuga cy'indege cya Kavumu kugira ngo bace intege igisirikare cya Kongo. Ikibuga cy'indege cya Kavumu nicyo FARDC yaririmo gukoresha igaba ibitero ku barwanyi ba M23 hariya mu gace ka Sake ndetse no mu nkengero z'umujyi wa Goma. Indege z'igisirikare cya Kongo zahagurukaga ku kibuga cy'indege cya Kavumu, ndetse ikindi kibuga gikomeye FARDC irimo gukoresha muri iyi minsi ni ikibuga cy'indege cya Kisangani. Amakuru rero amaze kutugera ko muri aka kanya aremeza yuko abarwanyi ba M23 bamaze kwangiza bikomeye ikibuga cy'indege cya Kavumu, ndetse n'ibikoresho bya gisirikare byose bya FARDC byari biherereye ku kibuga cy'indege cya Kavumu byangijwe mu buryo bukomeye. Amakuru yizewe arimo kutugerako avuye muri kariya gace aravuga yuko M23 yarakaye mu buryo bukomeye kuva mu gatondo ko kuri ligenekerezo rya 19 indege z'intambara z'igisirikare cya Kongo zirwe zirasa ku barwanyi ba General Makenga. Izi ndege zari zirimo guhagurukira ku kibuga cy'indege cya Kavumu ndetse izindi zigahagurukira ikisangani. Biravugwa rero ko intego nyamukuru y'abarwanyi ba M23 kwari uguca intege igisirikare cya Kongo kirwanira mu kirere. Kugeza ubu ngubu abasirikare barenga 12 bamaze kwitaba Imana ndetse amakuru arimo kutugera ko aravuga yuko uyu mubare ushobora kwiyongera kuko abasirikare benshi ba Kongo bakomerekeye ku kibuga cy'indege. Umumenyesha makuru wacu Dani Faruku uri mu mujyi wa Goma aravuga neza ko ku isaha y'isaha 12 ku isaha ya Goma indege ebyiri z'intambara z'abarwanyi ba M23 zahagurutse ku kibuga cy'indege cya Goma. Ni ikintu cyatunguranye cyane mu mujyi wa Goma kubona indege z'abantu barwanyi zihaguruka maze zikogoga ikirere. Izi ndege ngo zagenze zihuta cyane zerekeza muri Kivu y'Amajyepfo. Amakuru atugera ko aravuga ko izi ndege zamishije urufaya rw'amabombe ku kibuga cy'indege cya Kavumu ndetse amakuru y'ubutasi ya M23 akaba yari yamaze kumenya neza ko ku kibuga cy'indege hari ibikoresho by'intambara ndetse n'indege za FARDC zari zirimo kwitegura kugaba ibitero kuri bano barwanyi. Aba barwanyi ba M23 barimo kugaragaza imbaraga zidasanzwe. Ni ubwa mbere ku rubuga rw'imirwano aba barwanyi bagabye ibitero by'indege ndetse n'ibintu birimo gutungura cyane igisirikare cya Congo. Aba barwanyi ba M23 bakubise FARDC ahababaza. Biravugwa yuko igihombo FARDC igize kubera iki gitero ari igihombo gikomeye cyane ndetse ngo bakomye mu nkokora bikomeye igisirikare cya Congo. Amakuru arimo kutugera ko avuye muri Kivu y'Amajyepfo aravuga ko iki gitero cy'abarwanyi ba M23 ari kimwe mu bitero bikomeye cyane kandi byakoranywe ubuhanga bukomeye. Abarwanyi ba M23 ngo biragaragara neza ko bafite amakuru y'ubutasi. Indege za FARDC zari ziri ku kibuga cy'indege cya Kavumu ndetse n'imodoka z'intambara zose zangijwe mu buryo bukomeye. Biravugwa yuko izi ndege zahiye ndetse za kizimyamoto ngo nta kintu zabashije gukora kuko za misile nyinshi zituye ku kibuga cy'indege hariya I Kavumu. Iki kibuga cy'indege cya Kavumu ni kimwe mu bibuga by'indege byari bifatiye runini igisirikare cya Congo mu kugaba ibitero ku barwanyi ba M23 cyane cyane mu gace ka Sake ndetse no muri Rucuru. Amakuru atugera ko avuye muri Kivu y'Amajyepfo aravuga ko iki gitero cy'abarwanyi ba M23 cyari igitero gikomeye cyane. Abamenyesha makuru bakorera muri Kivu y'Amajyepfo baravuga yuko habaye uguturika gukomeye cyane ku kibuga cy'indege cya Kavumu. Abasirikare ba Congo benshi bakomeretse ndetse kugeza ubu ngubu imodoka za FARDC zirimo kugaragara zihutana cyane abasirikare ba Congo mu mujyi wa Bukavu. Umumenyesha makuru wacu ukorera muri Kivu y'Amajyepfo aravuga yuko ibyabaye kuri FARDC ari ibintu bibi cyane. Abasirikare ba Congo batunguwe kandi M23 ngo yabahaye isomo rikomeye cyane. Ni ubwa mbere kuva intambara ya FARDC na M23 yatangira abarwanyi ba M23 bakoresheje indege zabo bakagaba ibitero bikomeye ku birindiro bya FARDC ndetse no mu bice birimo kugenzurwa n'igisirikare cya Congo. Mbere gato yuko abarwanyi ba M23 bagaba igitero ku kibuga cy'indege cya Kavumu, bano barwanyi bari batanze gasopo kuri FARDC. Umuvugizi wa M23 Lieutenant Colonel Gwiringoma yari yavuze yuko baza gucecekesha intwaro zose za FARDC. Kugeza ubu ngubu rero biravugwa yuko ibitwaro biremereye byose byamaze kwangirikira ku kibuga cy'indege cya Kavumu. Abasirikare ba FARDC baherereye muri Kivu y'Amajyepfo baravuga yuko ibintu bibereye ku kibuga cy'indege cya Kavumu ari akamaramaza. Abarwanyi ba M23 bagabye igitero ku kibuga cy'indege cya Kavumu nyuma y'iminota mike cyane bamaze guhanura indege y'igisirikare cya Congo. Amakuru yatangajwe n'abarwanyi ba M23 ndetse akemezwa n'amasoko yacu muri FARDC aremeza neza ko indege y'igisirikare cya Congo yahanuwe n'abarwanyi ba M23 mu misozi ya Sake. Abarwanyi ba M23 barigamba ko bamaze kurasa indege ikomeye y'igisirikare cya FARDC mu misozi ya Sake. Ndasubiramwo. Abarwanyi ba M23 baravuga yuko bamaze kurasa indege y'igisirikare cya Congo. Iyi ndege ngo yarasiwe mu misozi ya Sake mu gihe FARDC yari irimo kumisha urufaya rw'amabombe ku birindiro by'abarwanyi ba M23. Kuva mu gatondo ko kuri riganekerezo rya 19 ibintu nibicika mu gace ka Sake. Igisirikare cya Congo cyatangije ibitero karundura. Indege z'intambara z'igisirikare cya Congo ziriwe zimisha urufaya rw'amabombe ku barwanyi ba M23. Kuri ubu rero amakuru arimo kutugeraho avuye ku rubuga rw'imirwano aravuga yuko abarwanyi ba M23 bamaze guhanura indege y'igisirikare cya Congo. Biravugwa ko ari zimwe mu ndege zikomeye cyane igisirikare cya Congo cyaguze mu gihugu cy'Ubushinwa. Amakuru yizewe arimo kutugeraho avuye ku rubuga rw'intambara ndetse amakuru arimo gutangazwa n'abarwanyi ba M23 yose aremeza ko igisirikare cya Congo indege yacyo yamaze guhanuka. Aba barwanyi ba M23 baravuga yuko barimo gutanga gasopo ya nyuma kuri kino gisirikare cya Congo. M23 iravuga yuko itaza kwihanganira ibitero irimo kugabwaho n'igisirikare cya Congo. Umuvugizi wa gisirikare wa M23 Lieutenant Colonel Gwiringoma aravuga yuko ibitero by'igisirikare cya Congo birimo guhitana abasivile. Gwiringoma aravuga yuko kuva mu gatondo ko kuri riganekerezo rya 19 abasivile bagera kuri 6 bapfuye bishwe n'ibibombe barashweho n'igisirikare cya Congo. Amakuru atugeraho kandi aravuga yuko zimwe mu nyubako z'abanyagihugu zasenyutse mu buryo bukomeye. Biranavugwa yuko inka zigera kuri 3 zapfuye muri Masisi kubera ibibombe byarekuwe n'indege z'igisirikare cya Congo. Kuva mu gatondo ko kuri riganekerezo rya 19 ibintu birakomeye cyane muri teritwari ya Masisi mu gace ka Sake. Igisirikare cya Congo cyatangije ibitero karundura kivuga yuko bigamije kwirukana abarwanyi ba M23 mu duce twose barimo kugenzura. Aba barwanyi ba M23 nabo bariye karungu. Baravuga ko byanga bikunda bagomba gutanga isomo ry'imirwanire ku gisirikare cya Congo. Abarwanyi ba M23 biravugwa ko birirwa bihisha mu ndake zabo ndetse ibitero bya FARDC by'uyu munsi byari bikomeye cyane nk'uko byemezwa n'abamenyeshamakuru bakorera mu buseruko bwa Congo. Indege z'intambara za FARDC zirimo sukoyi za kajugujugu z'intambara ndetse na za drone zatunguye abarwanyi ba M23 kuva mu rukerera rwo kuri uyu munsi. FARDC yabamishije ko urufaya rw'amabombe mu buryo bukomeye. Biravugwa yuko indege ziriwe zirasa kuva mu gatondo izindi zikaza zikazisimbura kugeza muri aya masaha y'umugoroba. Indege z'intambara ziracyagaragara mu kirere cya Masisi mu gace ka Sake. Kuri uyu mugoroba rero abarwanyi ba M23 baravuga yuko bamaze kurasa indege y'igisirikare cya Congo. Abarwanyi ba M23 ntabwo batangaje ubwoko bw'indege barashe, gusa amakuru atugeraho aravuga yuko yaba ari zimwe muri kajugujugu zihambaye zaguzwe mu gihugu cy'Ubushinwa ubwo igisirikare cya Congo cyaguraga ibitwaro byinshi muri kiriya gihugu. Abarwanyi ba M23 barigamba ko bahanuye indege ya FARDC, ariko igisirikare cya Congo nacyo kiravuga yuko kigomba gukomeza kugaba ibitero kuri bano barwanyi. Umuvugizi w'igisirikare cya Congo General Sylvain Ekenge ku munsi w'ejo yavuze yuko FARDC igiye gutangiza ibitero karundura bigamije kwirukana aba barwanyi mu bice byose barimo kugenzura. Aba barwanyi ba M23 bagaragaje imbaraga zikomeye ku rubuga rw'imirwano. Ndetse bano barwanyi barimo gukoresha ibitwaro bikomeye byahahamuye igisirikare cya Congo. Kugeza ubu ngubu abarwanyi ba M23 barimo kugenzura agace ka Sake. Abarwanyi ba M23 bamaze kwinjira mu mujyi wa Goma, ndetse igisirikare cya Congo cyabuze ayo gicira n'ayo kimira. Inzira zose ziva muri Kivu y'Amajyepfo zijya mu mujyi wa Goma zirafunze. Abarwanyi ba M23 barimo kuhagenzura. Inzira ziva mu mujyi wa Goma zijya muri Sake zose zirimo kugenzurwa na bano barwanyi ba General Makenga. Ntabwo byoroshye rero kuri FARDC kuba yagaba ibitero byo ku butaka. Ubu ngubu ikintu cyonyine gishoboka ni uko FARDC yakoresha ibitero by'indege. Ibi rero nibyo igisirikare cya Congo cyakoze. Indege z'intambara zahagurutse ku kibuga cy'indege cya Kavumu, ndetse izindi zihaguruka ikisangani maze zimisha urufaya rw'amabombe ku barwanyi ba M23. Biravugwa yuko benshi mu barwanyi ba M23 bari bari mu gace ka Sake bagiye gutanga ramforu mu mujyi wa Goma, ndetse bakaba bacungaraye mu buryo bukomeye uyu mujyi wa Goma bamaze kwigarurira. Kugeza ubu turiko turavugana rero ibintu biracyakomeje cyane mu gace ka Sake. Imirwano iracyarimo guca ibintu, urugamba rwambikanye, ndetse FARDC iravuga yuko igomba gukora ibishoboka byose ikirukana bano barwanyi muri kariya gace. Abasirikare ba M23 nabo ngo bamaze kumenya amageri yo kwikinga ibitero by'indege za FARDC. Mu gihe bimeze bityo ariko M23 nayo ikomeje gutanga gasopo ku gisirikare cya Congo. M23 iravuga ko nibikomeza gutya izi ndege z'igisirikare cya Congo baza kuzihanura, ndetse zose ngo barazishyira ku butaka. Abarwanyi ba M23 baravuga ko indege bamaze guhanura bwari uburyo bwo gutanga gasopo ku gisirikare cya Congo. Ngo nibikomeza gutya izi ndege za FARDC baraza kuzoherezaho za misile, kandi ngo baraza kuzihanura.
Les troupes rwandaises, plus de 20,000, occupent actuellement plus de territoires de l'est de la République démocratique du Congo.
Abasirikare b'u Rwanda barenga 20,000 bigaruriye ibice byinshi by'uburasirazuba bwa Congo, bahonyora ubusugire bw'igihugu cyacu.
En violation flagrante de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de notre pays.
Uyu mugabo mumaze kumva yitwa André Yambata, ni perezida wa komisiyo ya politike n'ubutabera mu nteko ishinga amategeko ya Repubulika iharanira demokarasi ya Congo. André Yambata aravuga yuko abasirikare b'u Rwanda barenga 20,000 bari ku butaka bwa Congo, kandi ko bigaruriye ibice byinshi. Bwana André Yambata aravuga aya majambo mu gihe mu minsi ishize Minisitiri w'Intebe wa Repubulika iharanira Demokarasi ya Congo yatangaje ko u Rwanda rufite abasirikare 4,000 ku butaka bwa Congo. Abategetsi batandukanye muri Congo barimo gutangaza amagambo anyuranye, buri wese arimo gutangaza imibare yiwe. Perezida wa komisiyo ya politike mu nteko ishinga amategeko anavuga ko u Rwanda rufite abasirikare barenga 20,000 ku butaka bwa Congo. Guverinoma ya Congo ikavuga yuko abasirikare barenga 4,000 aribo bari ku butaka bwa Congo. Mu magambo arimo umujinya mwinshi ndetse n'uburakari, Bwana André Yambata aravuga ko u Rwanda rwahonyoye ubusugire bwa Repubulika iharanira demokarasi ya Congo. Uyu mugabo André Yambata aherutse kumvikana asaba ubutegetsi bwa Kisekedi ko bwagira vuba na bwangu bugatangiza intambara ku gihugu cy'u Rwanda. Ubutegetsi bwa Congo bwagiye bukubita agatoki ku kandi, ndetse Kisekedi ubwo yiyamamarizaga kurongora iki gihugu yavuze yuko azashoza intambara ku gihugu cy'u Rwanda. Benshi mu banyapolitike barimo Bwana André Yambata urongoye komisiyo ya politike mu nteko ishinga amategeko aravuga yuko igihe kigeze ngo Kisekedi yambarire urugamba atangize intambara ku gihugu cy'u Rwanda. Guverinoma ya Congo ivuga yuko abasirikare b'u Rwanda barenga 4,000 bari ku butaka bwa Congo. Mu gihe uyu mugabo urongoye komisiyo ya politike mu nteko ishinga amategeko we avuga yuko abasirikare b'u Rwanda barenga 20,000. tutitaye ku mibare iyo yose ubutegetsi bwa Kongo buvuga yuko u Rwanda rukwiye kugira vuba na bwangu rugacyura abasirikare barwo bari ku butaka bwa Kongo. Ubutegetsi bwa Kongo bumaze iminsi buvuga yuko u Rwanda rwemeye ko rufite abasirikare muri Kongo ndetse ngo u Rwanda rwemeye ko rugiye gucyura aba basirikare. Ni ibintu byatangajwe na Ministre w'Intebe Madame Turukasu Minwa abitangariza i Bruseli mu gihugu cy'Ububiligi. Ibingi bariko byahise binyomozwa na Ministre w'Ububanyi n'Amahanga w'igihugu cy'u Rwanda Olivier Nduhungireke yavuze yuko u Rwanda rutigeze rwemera gucyura abasirikare barenga 400,000 bari ku butaka bwa Kongo. Iki ngiki ngo ni ikinyoma ndetse nta nubwo byigeze biganirwa i Rwanda mu gihugu cya Angola. Ingingo yo kuba igihugu cy'u Rwanda gifite abasirikare muri Kongo ikomeje kurikoroza hagati ya diplomasi y'u Rwanda ndetse na diplomasi ya Kinshasa. Ubutegetsi bwa Kongo bukomeje kuvuga yuko bwisunze amaraporo menshi y'umuryango w'abibumbye bwemeza neza ko abasirikare b'u Rwanda barenga 400,000 bari ku butaka bwa Kongo ndetse ko u Rwanda rukwiye kugira vuba na bwangu rugacyura bano basirikare bari mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ministre w'Ububanyi n'Amahanga w'igihugu cy'u Rwanda Bwana Olivier Nduhungireke yavuze yuko ibyatangajwe na Ministre w'Intebe wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo avuga ko u Rwanda rwemeye ko rufite abasirikare muri Kongo ndetse ko u Rwanda rwatanze gahunda yuko ruzavana aba basirikare muri Kongo ngo ni ikinyoma cyambaye ubusa ndetse ibi birego ngo ni ibirego bidafite ishingiro habe na gato. Mu gihe ubutegetsi bwa Kongo bukomeza gushinja u Rwanda ko rufite abasirikare muri Kongo ndetse ko abakomando b'u Rwanda aribo bafasha M23, ubutegetsi bwa Kongo buravuga yuko burimo no gutegura intambara ikomeye ku gihugu cy'u Rwanda. Kisekedi akomeje imigambi yiwe yo gufasha interahamwe za FDLR hagamijwe guhungabanya umutekano w'igihugu cy'u Rwanda. Amakuru twamenye nuko mu gihugu cy'u Burundi naho imigambi mibisha yo guhungabanya umutekano w'igihugu cy'u Rwanda bayigeze kure. Perezida w'igihugu cy'u Burundi General Evariste Ndayishimiye yongeye guhura n'abayobozi ba FDLR ndetse akaba yahuye na General Chiko Chitambwe. Uyu ni General ajejwe ibikorwa mu gisirikare cya FARDC. Amakuru yizewe aravuga yuko ku munsi w'ejo ku igenekerezo rya 18 Perezida General Evariste Ndayishimiye yahuye na General Chiko Chitambwe ndetse akaba yarahuye na General Omega urongoye FDLR. General Omega ndetse na General Chiko Chitambwe bari mu gihugu cy'u Burundi bivugwa yuko barimo gutegura intambara ikomeye cyane bavuga yuko bazashoza ku gihugu cy'u Rwanda. Amakuru yizewe yageze kuri Yakure TV aremeza ko mu ijoro ryakeye General Chiko Chitambwe ndetse na General Omega wa FDLR baganiriye na General Evariste Ndayishimiye bari kumwe na General Prime Niyongabo arongoye igisoda cy'u Burundi. Amakuru aravuga ko General Chiko Chitambwe ndetse na General Omega barimo gutegura ibikorwa bya gisirikare ndetse no gutanga imyimenyerezo ku barwanyi ba FDLR ku nyeshyamba za FLN ndetse no ku basirikare b'u Burundi hakiyongeraho n'abasirikare ba Kongo bagera ku 500,000 bose bakaba bari mu ishyamba ry'ikibira. Bavuga yuko bafite umugambi wo guhungabanya umutekano w'igihugu cy'u Rwanda banyuze mu ishyamba ry'ikibira mu gihugu cy'u Burundi. Ubutegetsi bwa Gitega ndetse n'ubutegetsi bwa Kinshasa bakomeje imigambi yabo yo gutegura intambara bavuga yuko bazashoza ku gihugu cy'u Rwanda. General Evariste Ndayishimiye urongoye igihugu cy'u Burundi akomeje kugaragaza imbaraga nyinshi mu gufasha abatavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda. General Neva ndetse na Kisekedi bakomeje gufasha FDLR ndetse imikoranire y'ubutegetsi bwa Kongo n'ubutegetsi bwa Gitega bikomeje kugaragaza yuko barimo gushaka guhungabanya umutekano w'igihugu cy'u Rwanda. Abasirikare benshi ba Kongo bamaze kugera mu gihugu cy'u Burundi ubungubu bari mu ishyamba ry'ikibira. Inyeshyamba za FDLR ndetse n'imbonerakure ndetse n'abasirikare b'abacanshuro ba leta ya Kongo bose bari mu ishyamba ry'ikibira aho barimo kuronka imyimenyerezo ikomeye barimo gutegurwa kugira ngo bazahungabanye umutekano w'igihugu cy'u Rwanda. Amakuru atugerako avuga yuko General Omega wa FDLR ndetse na General Chikochi Tambwe mu biganiro byabo na General Evaristo Ndayishimiye baba bakomeje gucura imigambi yo guhungabanya umutekano w'igihugu cy'u Rwanda. Hari amakuru avuga yuko ibitwaro biremereye cyane by'igisirikare cya Congo byamaze kugera mu gihugu cy'u Burundi, ndetse zino ntwaro ngo nizo zizakoreshwa mu guhungabanya umutekano w'igihugu cy'u Rwanda. Amakuru yizewe atugera ko avuye mu masoko yacu mu butegetsi bwa Gitega avuga yuko igisirikare cy'u Burundi kirimo gutegura ibitero bikomeye cyane bigamije guhungabanya umutekano w'igihugu cy'u Rwanda. Abasirikare b'u Burundi bavuga yuko bazihorera ku gihugu cy'u Rwanda. Mu Burundi hari amakuru avuga yuko u Rwanda ari rwo rwagabye ibitero mu ishyamba ry'ikibira bigahitana abasirikare benshi b'u Burundi. Abasirikare barenga 300 bamaze gupfira mu ishyamba ry'ikibira mu bitero bitandukanye byagiye byibasira amakambi y'igisirikare. Amakuru atugeraho avuga ko igisirikare cy'u Burundi cyamaze kwemeza neza ko abasirikare b'u Rwanda aribo ngo baba baragabye ibitero muri kariya gace k'ikibira. Ubu ngubu rero igisirikare cy'u Burundi kirimo gukubita agatoki ku kandi, kiravuga ko kizagaba ibitero bigamije kwihorera ku gisirikare cy'u Rwanda. Mu ishyamba ry'ikibira amakambi y'abasirikare ba FDLR, amakambi y'abasirikare b'u Burundi ndetse n'imbonerakure yarashenywe mu buryo bukomeye. Hagiye hagabwa ibitero bikomeye cyane by'indege, ndetse amakuru atugeraho avuga yuko abasirikare barenga 300 bitabye Imana. Ni ibintu byashavuje cyane ubutegetsi bwa Gitega, ndetse bakavuga yuko nta handi ibitero byaturutse usibye ngo mu gihugu cy'u Rwanda, ngo nibo bonyine bafite ubushobozi bwo kugaba ibitero nk'ibi bihitana abasirikare b'u Burundi. Ese koko abasirikare b'u Rwanda barenga 400 bari ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo? Iki ni ikibazo gikomeje kuri koroza hagati y'ubutegetsi bwa Kinshasa ndetse n'igihugu cy'u Rwanda. Ubutegetsi bwa Congo buvuga yuko abasirikare b'u Rwanda bari ku butaka bwa Congo, ndetse ngo u Rwanda nirwo rufasha abarwanyi ba M23 bigaruriye ibice byinshi mu buseruko bwa Congo. Icyuka cya kwega nkwege gikomeje kwiyongera hagati y'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Ukurebana y'ingwe bikomeje kwiyongera hagati ya bino bihugu bibiri. Ubutegetsi bwa Congo bwakunze gukubita agatoki ku kandi bukavuga yuko buzashoza intambara ku gihugu cy'u Rwanda. Perezida Tshisekedi wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo we yararenze avuga yuko yiteguye gufasha umuntu wese ushaka kuvana ko ubutegetsi bw'u Rwanda. Icyuka cy'intambara rero gikomeje kwiyongera mu karere k'ibiyaga binini. Abikweza ivya politike bavuga yuko inyifato y'ubutegetsi bwa Tshisekedi ishobora gukwegera akarere k'ibiyaga binini akarambaraye. Mu gihe rero icyuka cy'intambara kirimo gututumba mu karere k'ibiyaga binini, intambara ya diplomasi nayo irimo kubica bigacika hagati y'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Ubutegetsi bwa Congo burimo kubyinira ku rukoma muri iyi minsi. Ubutegetsi bwa Congo buvuga yuko ngo ku nshuro ya mbere igihugu cy'u Rwanda cyemeye kuzashyira ko umugambi, ndetse kikerekana gahunda yo gucyura abasirikare bacyo bari ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Ibingibi byatangajwe na Madame Turukasu Minwa, akaba Minisitiri w'Intebe wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Yabitangarije i Buruseli mu gihugu cy'Ububiligi ubwo yishimiraga ko ku nshuro ya mbere noneho ngo igihugu cy'u Rwanda cyemeye ko gifite abasirikare muri Congo. Mu magambo yiwe Madame Turukasu Minwa yagize ati: ku nshuro ya mbere u Rwanda rumaze kwemera ko ruzatanga gahunda y'uburyo ruzavana abasirikare barwo barenga 400 ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Aya ni amajambo Madame Turukasu Minwa yatangarije i Buruseli mu gihugu cy'Ububiligi. Nyuma yo kuyatangaza rero ibyishimo byabaye byinshi mu bakongomani. Amakuru atugira ko aravuga yuko ubutegetsi bwa Congo burimo kubyinira ku rukoma bukavuga yuko ku nshuro ya mbere noneho igihugu cy'u Rwanda ngo cyemeye ku mugaragaro yuko gifite abasirikare muri Congo. Ese koko nibyo u Rwanda rufite abasirikare muri Congo? Mugihe Madame Turuka Suminwa yaramaze gutangaza aya magambo avuga yuko u Rwanda rwemeye ko ruzacyura abasirikare barwo bari muri Congo, Ministre w'Ububanyi n'Amahanga w'igihugu cy'u Rwanda Olivier Nduhungirehe yahise amunyomoza anyuze ku rubuga rwa X. Yahise avuga ko ibyo bintu bitigeze bibaho, haba mu biganiro byabereye i Rwanda ndetse n'ahandi hose. Nta hantu ngo u Rwanda rwigeze rwemera gutanga umugambi ndetse na gahunda yo gucyura abasirikare barenga ibihumbi bine bari ku butaka bwa Congo. Iki ngiki ngo ni ikinyoma, ndetse ngo abaministre ba Congo bitabiriye ibiganiro i Rwanda ngo baba barabeshye Madame Turuka Suminwa bakamuha amakuru atari yo. Ibi ngibi rwose igihugu cy'u Rwanda cyabiteye utwatsi ndetse kivuga yuko ari ibintu bidafite ishingiro. Ibi birego rero birega igihugu cy'u Rwanda ko ngo gifite abasirikare muri Congo ngo ni n'ibirego rwose bidafite ishingiro habe na gato. Nyuma y'amagambo yatangajwe na Madame Turuka Suminwa avuga yuko u Rwanda rwemeye ko rufite abasirikare muri Congo, ibimenyesha makuru byo muri Congo byayasamiye hejuru. Ubu niyo nkuru ikomeye cyane mu bimenyesha makuru byo muri Congo. Abamenyesha makuru bakomeye muri Congo barimo kwandika inkuru bavuga yuko u Rwanda rwemeye kuvana abasirikare barwo ku butaka bwa Congo. Ibimenyesha makuru byo muri Congo birimo kwandika izi nkuru ndetse bikavuga yuko ari intsinzi ya diplomasi ya Kinshasa. Ku rundi ruhande, ubutegetsi bw'u Rwanda buratera utwatsi ibirimo gutangazwa ndetse u Rwanda rukavuga yuko nta hantu na hamwe rwigeze rwemera yuko rufite abasirikare muri Congo, ndetse ko ibirimo gutangazwa byose ari ibinyoma. Ubutegetsi bwa Congo ngo bwagiye buhindura ibyatangajwe ndetse n'ibyavugiwe mu nama y'u Rwanda, ubutegetsi bwa Congo bukabivuga uko bwishakiye. Ibi ngibi rero ngo bituma ubutegetsi bwa Congo butizerwa nk'uko byatangajwe n'umuvugizi wungirije wa guverinoma y'u Rwanda Maitre Aremukurarinda. Maitre Aremukurarinda mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru yavuze yuko u Rwanda rufite ubunararibonye kandi ruzi neza ko ubutegetsi bwa Congo ari ubutegetsi bw'ikinyoma, ngo ni ubutegetsi bubeshya kandi buhindagura amajambo bugamije kuyobya uburari ndetse no kugoreka ukuri. Ubutegetsi bwa Congo buvuga yuko abasirikare b'u Rwanda aribo barimo kurwana mu buseruko bwa Congo. Ubutegetsi bwa Kisekedi ntabwo bwemera yuko abarwanyi ba M23 babako. Ubutegetsi bwa Kisekedi buvuga yuko M23 ariko kiya vide, ngo ni igikonoshwa kirimo ubusa. Ubutegetsi bwa Kisekedi rero bukavuga yuko u Rwanda rukwiye gucyura abasirikare barwo vuba na bwangu rukabavana ku butaka bwa Congo. Ubutegetsi bwa Kisekedi iyo buvuga aya makuru bwisunga amaraporo y'impuguke za Roni yagaragaje yuko abasirikare b'u Rwanda barenga ibihumbi bine bari ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Impuguke za Roni zavuze yuko abasirikare b'u Rwanda bari ku butaka bwa Congo, ndetse Perezida Kisekedi nawe akavuga yuko u Rwanda ari rwo rufasha aba barwanyi ba M23 bakomeje kurikoroza mu buseruko bwa Congo. Ibintu ntabwo byoroshye rero hagati y'ibihugu bibiri. Icyuka cya kwega nkwege gikomeje kwiyongera, ndetse ubutegetsi bwa Kisekedi bwo burarenga bukavuga yuko burimo gutegura intambara ku gihugu cy'u Rwanda. Perezida Kisekedi arimo gufasha inyeshyamba za FDLR, arimo kuziha intwaro ndetse n'ibikoresho bihambaye cyane bya gisirikare hagamijwe ngo guhungabanya umutekano w'igihugu cy'u Rwanda. Kuri ubu ngubu kandi ubutegetsi bwa Gitega mu Burundi burimo gukorana bya hafi n'ubutegetsi bwa Kinshasa, bose ngo bakaba bafite umugambi wo guhungabanya umutekano w'igihugu cy'u Rwanda. Abasirikare benshi ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo bakomeje kwinjira mu gihugu cy'u Burundi. Interahamwe za FDLR, inyeshyamba za FLN, abasirikare b'u Burundi ndetse n'abacanshuro ba Congo bose barimo gukora imyimenyerezo ikomeye cyane mu ishyamba ry'ikibira, bikavugwa yuko bafite umugambi wo guhungabanya umutekano w'igihugu cy'u Rwanda. Amakuru atugeraho avuga yuko imibanire y'ibi bihugu irimo kurushaho kugenda iba mibi cyane, umubano wabyo urimo gutosekara mu buryo bukomeye, ndetse abihweza ibya politike bakavuga yuko niba nta gikozwe vuba na bwangu ubutegetsi bwa Congo bushobora gukwegera akarere k'ibiyaga binini akarambaraye. nyuma y'ibiganiro byabereye i Rwanda mu gihugu cya Angola bigahuza intumwa z'u Rwanda ndetse n'intumwa za Congo ku igenekerezo rya 12 uku kwezi kw'icumi byari byitezwe yuko ibintu bishobora kugenda neza hagati y'u Rwanda ndetse na Repubulika iharanira demokarasi ya Congo. Gusa kugeza ubu ngubu biragaragara yuko hari intambara ikomeye cyane ya diplomasi hagati y'u Rwanda ndetse na Repubulika iharanira demokarasi ya Congo. Repubulika iharanira demokarasi ya Congo irimo gutangaza yuko u Rwanda rwemeye ko rufite abasirikare muri Congo ndetse ko ruzabavana ku butaka bwa Congo. U Rwanda narwo ruravuga yuko ibyo bintu bitigeze binaganirwaho ndetse ko ari ikinyoma cyambaye ubusa ndetse ko nta nako byigeze bivugirwa. Ibi birego ngo ni ibirego bidafite ishingiro habe na gato. Abasirikare ba FARDC bari bahungiye mu kigo cya gisirikare cya Monisco hariya mu mujyi wa Goma bamaze kumanika amaboko bajya mu nyeshyamba za M23. Ndasubiramwo. Abasirikare barenga 130 ba FARDC bari barahungiye mu kigo cya gisirikare cya Monisco mu mujyi wa Goma bamaze kumanika amaboko yabo maze bishikana mu nyeshyamba za M23. Aya ni amakuru yizegwe arimo kutugeraho avuye mu masoko yacu mu gisirikare cya FARDC ndetse ni n'amakuru arimo kwemezwa n'amasoko yacu mu barwanyi ba M23. Amakuru arimo kutugeraho aravuga ko mu gatondo ko kuri igenekerezo rya 19 abasirikare barenga 130 ba FARDC bari bahungiye mu bigo bya gisirikare bya Monisco ubwo abarwanyi ba M23 binjiraga mu mujyi wa Goma bakawigarurira. Aba basirikare rero bamaze kugera muri M23. Amakuru yizegwe arimo kutugerako aravuga ko muri bano basirikare ba FARDC harimo abakoloneli bagera kuri 2. Amakuru yatugezeho aravuga yuko koloneli Wironja Jacques ndetse na koloneli Benjamin Witakenge bamaze guhungira mu nyeshyamba za M23 nyuma yo kuva mu kigo cya gisirikare cya Monisco mu mujyi wa Goma. Kuva ku igenekerezo rya 15 ubwo abarwanyi ba M23 binjiraga mu mujyi wa Goma abasirikare ba FARDC barirukanse barahunga. Benshi mu basirikare ba Congo bahungiye muri Kivu y'Amajyepfo ariko abandi basirikare benshi ba FARDC bahungiye mu bigo bya gisirikare bya Monisco mu mujyi wa Goma. Amakuru yizegwe aravuga yuko benshi mu basirikare bahungiye muri Monisco barimo kugenda bamanika amaboko yabo maze bakemera kwitanga mu nyeshyamba za M23. Mu gatondo ko kuri igenekerezo rya 19 ibimodoka byinshi cyane by'intambara bya M23 byagaragaye bitwaye abasirikare ba Congo birimo kubavana mu mujyi wa Goma biberekeza mu bice bya Canzu na Runyoni nk'uko amakuru yatugezeho arimo kubyemeza. Aba basirikare ba Congo bajyanywe muri centre de formation y'abarwanyi ba M23 ndetse biravugwa yuko bagiye kwigishwa ndetse no gutozwa amahame y'abano barwanyi kugira ngo bazabiyunge ko ku rugamba barimo kurwana. Amakuru yamenyekanye aremeza ko Colonel Wironja Jacques ndetse na Colonel Benjamin Witakenge bari mu bakoloneli bakomeye bari barongoye imirwano mu mujyi wa Goma nabo bamaze kujya muri zino nyeshyamba za M23. Colonel Benjamin Witakenge arazwi cyane mu mujyi wa Goma yarongoye amabatayo yagiye arwana na M23 ndetse uyu mukoloneli yageze gufungwa aregwa yuko uduce yararongoyemo imirwano hariya muri za Kiwanja ndetse na Kicanga abarwanyi ba M23 bahigaruriye. Colonel Wironja Jacques nawe arazwi cyane muri Kivu y'Amajyepfo yageze kurongora urugamba rwahuzaga abasirikare ba Congo n'imitwe yitwaje ibirwanisho hariya muri Sidi Kivu. Amakuru atugeraho rero aravuga yuko Colonel Wironja Jacques ndetse na Colonel Benjamin Witakenge bamaze kwitanga mu nyeshyamba za M23 nyuma yako aba barwanyi bigaruriye umujyi wa Goma benshi mu basirikare ba Congo bagahungira mu bigo bya Monisco mu mujyi wa Goma. Umumenyesha makuru wacu Dani Faruku ukorera mu mujyi wa Goma aravuga ko yabonye imodoka za gisirikare z'abarwanyi ba M23 zitwaye abasirikare benshi ba Congo. Aba basirikare ba Congo na bari bamaze kwitanga bakamanika amaboko, ndetse amakuru akavuga yuko M23 irimo no guhamagarira abandi basirikare bose ba FARDC kumanika amaboko bakishikana muri zino nyeshyamba. Kuba rero Koloneli Gwironja Jacques ndetse na Koloneli Benjamin Witakenge bamaze kwiyunga kuri zino nyeshyamba ni ikimenyetso cy'intsinzi ku barwanyi ba M23. Ni ugutsindwa gukomeye ku ruhande rwa FARDC kuko abasirikare benshi ba Congo bamaze kujya muri zino nyeshyamba za Generali Makenga. Ku munsi w'ejo abandi basirikare benshi ba FARDC bari bamanitse amaboko bajya mu nyashyamba za M23, ndetse kugeza n'ubu bamwe mu bazarendo bamaze kumanika amaboko bavuga yuko batazakomeza kurwana bita kuri songoye. Amakuru atugera ko aravuga yuko ubutegetsi bwa Congo burimo kubona neza ko zino nyashyamba zirimo kwigarurira imitima y'abatuye mu mujyi wa Goma, ndetse ko abasivile bamaze gushyigikira zino nyashyamba mu mujyi wa Goma. Kugeza ubu turiko turavugana abarwanyi ba M23 barimo kugenzura umujyi wa Goma wose. Igisirikare cya Congo gikomeje gukubita agatoki ku kandi kivuga yuko kigomba kwisubiza uyu mujyi wa Goma vuba na bwangu. Umuvugizi wa gisirikare wa FARDC General Sylvain Ekenge ku munsi w'ejo yavuze yuko igisirikare cya Congo kigiye gutangiza ibitero karundura bigamije kwisubiza uyu mujyi wa Goma. Gusa abarwanyi ba M23 nabo biragaragara yuko baryamiye amajanja kandi bakaba bafite ibitwaro biremereye cyane bivugwa yuko biteguye guhangana na FARDC. Mu ijoro ryakeye igisirikare cya Congo cyakoresheje ubwato bw'intambara maze kigaba ibitero ku kibuga cy'indege mu mujyi wa Goma. Ubwato bw'intambara bwa FARDC bwavuye muri Kivu y'Amajyepfo maze bunyura mu kiyaga cya Kivu buparika ku nkombe z'umujyi wa Goma. Amakuru atugera ko aravuga yuko ubu bwato bw'intambara bwatangiye kumisha urufaya rw'amabombe ku kibuga cy'indege. Abarwanyi ba M23 basubizanije na FARDC ndetse n'abacanshuro ba Leta ya Congo. Amakuru yizewe aremeza ko ubwato bwa gisirikare bwa FARDC bwamaze gutwikwa ndetse bukaba bwashwanyaguritse mu buryo bukomeye. Amakuru aravuga yuko abasirikare barenga 50 ba FARDC baguye mu kiyaga cya Kivu, ndetse mu masaha ya gatondo kuri rigane krezo rya 19 abasirikare ba Monisco bagaragaye ku nkombe z'ikiyaga cya Kivu barimo kuvana imirambo mu mazi. Na abasirikare ba Congo bishwe n'urufaya rw'amabombe barashweho mu bwato bari barimo hariya mu kiyaga cya Kivu. Ubutegetsi bwa Congo bwavuze yuko butazaganira n'abarwanyi ba M23. Kisekedi avuga yuko ibibazo azabikemuza intambara. Abarwanyi ba M23 nabo bavuga ko biteguye kandi ko badateze kurambika intwaro zabo hasi. Muri aka kanya turiko turavugana urugamba rwambikanye mu gace ka Sake, imirwano yongeye kubura mu buryo bukomeye. FARDC yatangije ibitero by'indege irimo kurasa ku barwanyi ba M23, ndetse iravuga ko igomba kubirukana muri kariya gace. Hari n'amakuru avuga yuko ibitero bikomeye cyane byaba bigiye kwibasira umujyi wa Goma, ako FARDC ishobora gutangiza ibitero bigamije kwigarurira uyu mujyi wa Goma.